Ahanaza biyo biya soronum kiriya ka ni kan ja kawa gugum barona ma ya ka ozo obolo ni kan ja kawa gugum
mommy omu agba egba na agba na anyanwu na ozo obolo eji agu egwu
no agba egba na agba na anyanwu
na ozo obolo aya ka ji agu egwu omu ade ha
inweta kwa video me yere mi ashe shashe no nkowa ka nna na akowa eri mgbe this man na bia chara na wa ministry bia ya testimony ya chineke mere ya ọfụ obere ihe ka ndị atụ m okwute ebe nna na-akọwara ndị mmadụ ka ha kweta ma ghọta n'onye abụ egbe a na-agba anyanwụ nke aha ya oke ọzọ ogboro gburu
n'egwu
ebe ọ nọ na-akọntiutesi bụ na afta akọnịntọ ya ka ọzọ obolo na o kwuru na egbe a na-agba anyanwụ obi nna ụdị aja ma ole eri mgbe afta ka ọ gụchara egwu ahụ ịnwetakwa vidio a meghere m ya shieshieshie na m ga-epilere unu the testimony ka ụnụ nụ ya n'ọnụ this man ka o si jiri ọnụ ya ekwuo akọwapụta na ọhịa bụ egbe a na-agba anyanwụ na ọnwụghị anwụ a sị m gị tụsabụ ya na ọhịa bụ ama ahụ emilele nna m asị atụrụ n'anyanwụ bụ egbe a na-agba anyanwụ nka ya ka ọzọ obodo na-akpa afọ n'egwu kama na ihe ọ na-ekwu ozi die ihe ọ na-akọwapụta sị die ka ọ daa anya anya bụ ma ọnyanwụ bụ obi nna m ute aja ọnyanwụ bụ napụrụ agụ ihe ọ bụ n'ọnụ nke a ya ta gwara anyị na ọ nwụrụ eri mgbe afta ka ọ gụchara egwu ahụ nụ ya n'ọnụ dis man
onye anyị amakwa na ndị ọsọ ụbụla na ebe a ka agwa anyị mere ihe ọ na-ekwu ọkụ na nị ya na-egwu
mami ọwụ praịdị m nwere praịdị bịa ebe a I will come here with 16 DSS
I know now
so ọwụ praịdị so I'll be following you in the Facebook.
Okay.
If you come face to face.
I feel like this is my first time. I may follow you online. So I supposed to go for heart operation. Oh, I'm about to say, oh, we're in the better.
Online.
Online. Ndabo pastors.
Yes.
I get to my point.
Yes.
It's not one in there, but
heart problem.
Heart problem. I was supposed to be in Germany. For heart
oppression.
So I fly to Germany, Garo, as long as I have one.
Omega Kamara Nata Numeruo.
Okay.
Oja Numeruo. Oja Numeruo.
Ndị mmadụ na-akọwa na ha na-atụ anya na testimony this man ga-abụ na enyi erumo na ọ nwụrụ anwụ emechaa ọnwụghị mana ebe a na-egbe anya anwa na-ekwu maka ya na-eche ma South Africa mana nke a bụ Germany well ka nke a bụrụ ihe mmụta dịrị unu were okwu nwa nke mmadụ mere ihe